isonto lethu kodwa sithi umbuso kaKristu awuphakame naseZululand. Haleluya. Siyabonga neZululand bazani sayibona khona. Sethemba ukuthi iya kude. Isuka kuphi futhi bazalwane? Isuka kude lento. Ngokwangcobo ke isibongo sengikhuluma ngayo. Ngokwangcobo. Yeah. Yeah. Ake kunamukele ngevesi bazalwane ukuze nizizwe nimukelekile kule ndawo. Haleluya. Ehene abahlakaniphile bathi ukuze usuku luqale kahle fanele uqale ngento ehealthy. Ekuseni uma uvuka fanele uqale ngento ehealthy. Ungavuki ngamagwinya obuyoba nenhliziyo nasemsebenzini. Ngezo nto engishoyo. Ukuvuka kwakho kudetermine ukuthi udleni. Uthi uye emsebenzini manje nginawo sokunikeza istaff ehealthy ekuseni manje ukuze uhlale kuse kuse. Uma ungemukelwanga noma ungaphakela ukudla kumnandi awusizwa usekhaya. Senzalweni kaSeyili ake singeneni la uverse number 20 2 Corinthians chapter 5 verse 20.
Jesus chapter 5
Oh haleluya. Sime esikhundleni sika Christ. Akuthina sinengayo. Kodwa esikhundleni sika Christ. Sinengabantu bangcengela uChrist. Awafundele isilungu ngoba sifundile thina, awufundele isilungu. Therefore we are ambassadors. Hallelujah. Ake ngifunde nami lele linye lesilungu. Now then we are ambassadors for Christ. Hallelujah. Uma iBhayibheli lisibiza ngama ambassador, lisho ukuthi we are coming from kwelinyizwe. Seza kwelinyizwe. Akulona lakinizwe. Kodwa nizomela omunye umbuso kulelozwe. Hallelujah. Ngathi iBhayibheli kunama 4 ababe bawu 12 ama Israelites ngedlu nedlu nedlu kwakufanele kuphume umuntu oyedwa kuyo amele izwi ebese bethunywa ukuba beye ezwe naseKenan bayobuka izwi ukuthi limnandi kangakanani. Lithi iBhayibheli ahamba ama ambassadors. Haleluya. Abakalihli basayolibheka ukuthi linjani. Ikuthi amasotsha walali. Elinye limalibhekele. Elinye libhekele. Lithi watch my back. I'll watch your back. Because asikho isikhathi sokulala. Hallelujah. Athi uDavid mayikhuluma ezini kaNkulunkulu. Athi abakhumbuzi bakaJehova balala embhedeni yabo. Abakhumbuzi bakaJehova. Lithi iBhayibheli abavala amehlo abo. Awuxhawule umakhelwane umxhawule uthi siyakubingelela. Ezalweni kaSeyili. We greet you, we greet you, we greet you, we greet you. We greet you, we greet you, we greet you.